Onua dɔfo a wotie me ɛnɛ dɛn yi, mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ Awurade wɔtumi adeɛ nyinaa yɛ. Nti kyɛn na mɔbɛyɛ ama. Amen. Awurade, ma me wo w'animuonyam. Every cell will to me.
Mid Me deny me jump compete.